besilisa baze bangaphatheki amagama ashoyo sisikangizwe kuphela ukuthi mawunganamali ngeke kube nesithembu
kukhona
abantu engibaziyo mina abanesithembu kodwa banganamali it's not all but enye into mfethu siyikhumbule kudala ukuthi kudala mfethu wayethi umkhulu uma isukume ekhuluma isithembu ohlonishwa nje ukuthi hawu cha shemo yabona uma ungafika umseleku manje sizothobeka sonke ngoba kwayisona isithembu simenze abe indoda ayifile mfowethu yayizwa le nto ngoba aphelelwe yayizwa umlando khona igama likhulumile ukuthi noma sengidlulile emhlabeni kodwa kuyazi ukuthi umuzi wakakhehlelezi okwakunamakhosi akhe ena sabambene indoda yayidla isutha yabona kwayilokho nje ukuthi mangihamba ngishaye isifubuthi mina umakoti wami uhamba ngemoto kanje nalo uhamba ngenjinga ngiba support bonke abantwana bami bonke mangihamba nabo umlando omuhle lo but okunye abantu abakwenzi kahle baba abuser it's not ukuthi kufanele ba abuse baphathe kahle kube right mfowethu nokunye ke hey abantu besifazane abahlukumeza lento yesithembu angazi ukuthi bahlukumeza kanjani
so wena usaphubeka usathi amadoda akaze kuwena azothola into yesithembu
mfowethu makuthi bayabona ukuthi kunzima makuthi kunzima both parties nabesifazana ikhona mfowethu ngiyazi ngenza imbiza ngazi ngenza konke mfowethu ukuthi ngangenzele ng accommodate izinto ezifana nalezo ukuthi akethi uphinde uphethe umuntu ethi uzokushaya nawe kanti usumphathi zihlangana phezulu plus no minus uphuma inhlansi lapha ka yayizwe
that's not that story true
on that note we are